Kochari taku ingoa, whakapapa rangatira Tamatu, tama ora karawhiti taua Mai i te haua, uru ki te rawhiti Te tonga ki te raki, ko whaka ori ori Kutu poro taku mahi tapa ki te hoariri Waiho ma te taku taku e kohi kohi Kiu peke mo te piro, aha ko te takiwa Kirunga te koti, ka pare mo te toka
Ko renga taku ingoa, whakarongo mai ngā tari Ngā e kura ana ki te parakira o wairarapa Ka rere aku ko pere mai taku mati Ki te karu o te puru, kemu i rakati Piwa mai te poe tara piti, whakapiti Tapa tape hi te rahi o te hoariri Ngā puke ngā miharo kei te karawhiua He uri no ngā tika hungunu ki te wairoa
Ko wai tēnei E ngunguru nei
Ko wai tēnei
E ngunguru nei
Ruana te whenua o te atamira Tēnei ra te kōhine haka haka ana Tēnei ra te raukura o te wharekura Tūtoa tūkaha Surangatira, e hara taku toa i te toa takitahi Engari taku toa, he toa takitini Te puti puti piwari e tirama ana Te whakatīnanatanga, o hine tītanga
Ko e te piri ni ha o tēnei kingitanga Ko poi tū kohu taku tino hākina Tukuna te toka, ki te ringa ringa Mā kua waiwai nei e whatitia E nei pūkinga, kei runga rawa Pūkinga maha no te karu o te ika Mīharo rawa, aku kupu pā Tukuna te reo kia rere ki te ao
Goal!